kongera yakalala kirungi kola wamma katonda ajazirete endala zijja.
Thank you.